Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawuyami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami. Dawuyami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze.
Ayikholana buso wami awukholana.